kanya murutita ya murutita ya ruta mweka ya muruta dinoke asala kabete kanya murutita ya murutita ya ruta mweka ya muruta taruganyo asala kabete masiwa kaugana nako yele bana ba robetse nako yele ya sugaretse dikha dikhantsele tsa batho ba le babedi dikele di aya magadi nao ba gare ga ka mori are ra rawe ra are ra rawe ra 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 rawe ra are ra hunyalali ra hunyalali are rawe hunyalali talo sara hunyalale ngwaga tse pedi di fetile o ntswa o nwa metsi sedibeng lenyora la timoga o ka rota diga dithako o rile o sa ntse o kgobokanya magadi kgobokantse le gompieno ntse di kgobokanya fela wa moeka ikopela re thematema go corona nkemela nkemela ke ta ithulaganya ngemela ke ta ithulaganya dikeledi a gana a re onyalale a re onyalale moekare ee ga o sa batolese e le go ikgomotsa motseto o fapogile marago dikeledi a re onyalale. Let me just stop there, man. Let me just stop there. Ras logic, yo, man.